ikaze inshuti mukunzi wigana bicano kuri Ndodo TV ndenda guhimwaramutse canke mwiriwe bivanye no here muri kano kanyaru kuri dukurikirana canke bivanye no mwanya urabiye ko rino sana mu gyacu nko gusanzwe bizi je wonitwa Alan the Real ino nayo ni Ndodo TV nakumba kuguha ikaze mu kigariro cyacu weekly news kigane weekly news ni kiganiro kikuzane amakuru abageraranze indwi amakuru abageravuzwe hijya nino ariko tukibaza cyane ku makuru yanditswe hano ku rubuga rwa indonet.com nkuko usanzwe bizi namakuru abageraciye ku mbuga z'abaririmbyi namakuru abageraciye mu binyamakuru bigiye bitandukanye namakuru abageraciye mu mateleviziyo cyangwa mu masambirizi atandukanye ya hano mu gisagara cya Bujumbura ukaba uri mushashe utarakora subscribe reka ndagutumire kuyikora nimba waramaze kuyikora ukora abantu n'usanamu reka ndagusaba gukora like commentaire ndetse utibagiye gukora share kugira ngo nabandi bashikigo upartage abandi bagashikigo ni mu magroup ya WhatsApp ni hariya kuri Facebook n'ahandi hatandukanye biba byiza cyane mu gihe uri karadukurikirana cyane uza kubona iyo link aza kugura kugira ngo arabe makuru aba ari karavugwa mbega biriko biravugwa cyane ibyagiye biravugwa muri iyo ndwi duhejeje byari biki kurikirana Indone TV reka jewe ndaguhikaze kandi ndikangaruke Kwigini kirizo rya kane kajanja niho yashigwa ku rubuga ngurukanubumenyi rwa YouTube guno muri ndirimbo Frank Duniano yahoze mu mugwi wa Najeshi uyu ndirimbo ikaba yari inkuru yanditswe ku rubuga rwa indonet.com aho DJ yanditse kugira kirizo rya kabiri aho bavuga yuko nyama y'igihe kirekire ari mu gacerere umuririmbyi Frank Duniano agiye kugaruka mbega ino ndirimbo yo bamaze kuyumviriza cyangwa bamaze kumva ingene imeze washoboye gupartage kugira ngo nabandi bashikigwe hari cyo bumvise gitandukanye no kwa rumuzi Frank Duniano ugomba gukora commentaire cyangwa wayikoze ni byiza cyane yuko cyatubwira ngo namaze kuyumva ngaha nyamara iyi nkuru yanditswe ku igenekerezo rya kabiri z'uko kwezi nyine ku 11 aho yari yanditse igira iti ijambo ry'umutwe ryari ryanditse ngo Frank Duniano inyuma y'agacerere agarukanye na Lorilo aho mu nkuru nyezina hari handitse yagira ngo Duniano no muri rimvi w'umuhapeur benshi mwamumenye mu mugwa na Jesh nabwo ivyerekeye uwo mugwi ubu tutakivyumva turabona abaririmbyi bari bawugize umwe wese akora ku giti ciwe muri uku kwikorana na rero na Frank yagiye aratwereka ibikorwa bitandukanye ndetse na album yiwe yise Stand By yari igizwe n'indirimbo 16 inyuma y'iyo album yiwe duheruka kubona indirimbo yiwe ifise amasanamu yise Wanapenda akaba ari umuririmbyi tudakunda kubona akora video ibyari nk'igitangaza kuri uwo muririmbyi nayo impamvu yama ariko arasohora indirimbo zidafise amasanamu icyo kibazo yacishuriye kuri Ndonde TV aho yagize ati impamvu ari uburyo buke kuko ubu ariwe asanzwe ahagarikiye ibikorwa byiwe ari nayo mpamvu n'indirimbo ziwe zitaboneka ku gihe nubwo yaranyoteje ngo vuba araza ni igikorwa gishasha yise Kajanja azoba ari kumwe na Lorilo ntarashima kuvuga ko ari ryari ariko ngo turindire ngo ni vuba yamara ukamenya yuko icyo gihe hari igikorwa rya kabiri handitswe iyo nkuru canke ku itariki zibiri z'ukwezi kw'11 yamara mu minsi ibiri gusa iyo nkuru yanditswe yaciye ashira abona indirimbo yiwe uza gusanga muri description cyangwa muri commentaire yiwe mbega nawe urumwe mu bantu bakunda inyandiko ya Frank Duniano cyangwa urumwe mu bantu banyotegwa ibikorwa bya Frank Duniano nkuko wahuze umwumva mu Rwanda je cyangwa nkuko wamwumvise hariya muri You Love Change edition yari gira kabiri cyangwa volume ya kabiri inyuma y'igihe nako volume ya kabiri inyuma yaho muri rimbyi Sabina abana batoyi CNJ cyangwa Chris and Junior bari barimo muri volume ya mbere n'abarimbyi nka bamatabaro cyangwa benshi bagiye batandukanye bagiye barumvikana muri bikogwa munyuma tukumva Double J Frank Duniano aho Frank Duniano tukamuheruka icyo gihe munyuma akaba yaragiye arasubira inyuma bivanye nuko ibikogwa byiwe ariwe yavyikorera Indirimbo ya D1 ni imwe mu ndirimbo ibandanya ikora neza cyane mu gihe wengu cyizere cha views y'ibihumbi jana ku munsi kitashyitse nkuko yarabishaka cyane mu masaha 28 yamara ino ndirimbo iri kirarabwa cyane uno muri rimwe zarika ariko ibikorwa bigiye bitandukanye aho benshi bari kubarasaba yo ku muri rimwe D1 yoza arahabwa ama concert cyangwa yoza arahabwa kanye n'abatunganya ama concert ubu urabona yuko abiriko birakorwa yamara akaba ari hagati mu gihugu muri rimwe D1 aho ino nkuru yari yaranditswe yagira iti ijambo ry'umutwe yagira ngo icyizere cha views ibihumbi jana mu masaha 28 nticyashitse yanditswe na King Ian Kulu hari ku igenekerezo rya kabiri aho muhanga marara hari handitse hagira ngo ku munsi wejo hasa niho haso ku munsi wejo hasohoka indirimbo body ya D1 na Social Mula bicizere ko ari uko iyo ndirimbo ikwiza views ibihumbi jana mu masaha 28 gusa ariko bikaba bitakunze mu masaha hafi 36 iyo ndirimbo isohotse ikaba imaze kurabwa n'abarenga ibihumbi 86 ukumva ko habuze gato ngo icizere abafana bamwe bamwe bari bafise gishike. Iyo ndirimbo ikaba isohotse mu gihe urubuga rwa YouTube rusohokera ko indirimbo z'uwo muririmbyi ruheruka guhindurirwa izina rugahabwa izina giwe mu gihe rwahora rwitirirwa management akukira abantu batari bake bakaba babona ko uwo muririmbyi yamaze gufata inzira yo kurondera kumenyekanisha ibikorwa byiwe hanze y'igihugu mu gihe hano iwacu aharurwa mu baririmbyi bakunzwe cyane. Akubutsa yuko inyuma y'icyo gihe iyo ndirimbo yagiye irarabwa cyane ndetse ikaba imaze kurenza cyane abantu ibihumbi ijana. Ukabona yuko uwo muririmbyi D1 abandanya kugifatamo neza ndetse ari imwe mu ndirimbo ubona yuko zikunzwe cyane mwa kino gihe. Yamara kandi nk'uko nabikubwiye ngitangura ino nkuru, D1 ni umwe mu baririmbyi ubona yuko atari ko arahabwa akanya n'abategura ibitaramo mu nyuma agenda araboneka mu bitaramo bigiye bitandukanye. Aho mbere ubona yuko mu gitaramo yaheruka kubonekamo cyari cya Ariel Ways aho yahora ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu gitaramo yakoreye kuri Jardin du Peuple Murundi, ubona yuko D1 yemeje abari muri icyo kibanza. Kandi akwibutsa yuko D1 yashoboye kwemeza abari baje muri concert ya igira kabiri y'umuririmbyi Bruce Melody aho ubona yuko aririmba indirimbo zose ndetse abakunzi b'umuziki bagakubandanya bashigikirana nawe na kubajana nawe ukabona yuko aririmba bakajana ndetse nashobora kumara umwanya yahoze bo bari kubaririmba indirimbo ziwe. Ubona yuko zose bazizi mbiga nawe urifuza kubona D1 inyuma yuko yakoze concert mu Rumonge aza kuboneka hano mu gisagara cya Bujumbura mu concert agiye atandukanye. Mbega abategura ibitaramo burumva akamo kabene igihugu basaba mu gihe baba bivuza umuririmbyi runaka. Mbega D1 ahabwa akanya, urabona yuko ari umwe mu baririmbyi mu performinga neza ndetse ukabona yuko amahera bahembwa nabo bashobora gutuma yinjira mu bitaramo. Makanya na kiwe muri commentaire. Mikael Sengazi ni umwe mu comedian dufise hano mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu gisagara cya Bujumbura. Ubona yuko akora neza cyane, ari umwe mu bantu bakora stand up comedy imeze neza idakunzwe hano iwacu gusa ahubwo no ku rwego mpuzamakungu. Hari benshi bumvise umuntu avuze mpuzamakungu bibaza yuko ashobora kuba avuze ngo ngaha mu bihugu bibanye gusa, nyamara naho biba ari mpuzamakungu kuko igihugu atari wanyu ubujabutse igihugu nyene uri hanze y'igihugu uba ubaye international. Nyamara reka ndakwibutse yuko uno mu comedian amaze guhabwa ubushimwe bwinshi ku gwa Afrika yose. Ubona yuko amaze kuja gukonfuminga hariya mu bihugu byumva igifaransa, ukabona yuko ashobora kumara umwanya munini kuri stage kandi agatwenza abatumva ikirundi. Mbega ngo hategwa wiki ijambo ry'umutwe kuri na article yanditse ku igenekerezo rya gatatu yanditswe na King Yan Kuchang Yannick aho yari gira ngo cyahavandirire ya Sengazi mu kwezi kwa 12. Aho umuntangamarara hari handitse hagira hati mu minsi iheze umunyarwenya Mikael Sengazi yari yaramenyesheje ko ariko akora cyane ngo bikunde ko igikorwa asanzwe ategura cya Cavandirire cyasubira kandi gukoreka. Ku munsi wejo uwo munyarwenya yatanze icyizere mu gusangiza abamukurikirana cover cyane urupapuro ndangagiteramo rubwira abantu ko icyo gikorwa kizoba. Uwo mugabo afise ubwenegihugu bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda yavuze ko icyo gikorwa kizoba mu kwezi kwa 12 naho hataramenyekana amatariki nyezina. Iyo festival izoba ibaye ku nshuro yayo igira kabiri ikazoca mu bihugu bitatu arivyo u Burundi, u Rwanda ndetse na Congo. I Bujumbura ikazoba yitwa akazoba ari Buja Lol, i Kigali ikazoba yitwa Kigali International Comedy Festival, nayo muri Congo ikazoba ari Festival Zero Polemique. Mu mezi aheze Sengazi yari yamenyesheje ko yipfuza ko ivyo inyuma y'igikorwa cyabereye i Kigali aho hazoba harimo abakomedian bavuga icyongereza n'igifaransa, abicyongereza bubandaniriza muri Uganda, abigifaransa nabo boca babandaniriza i Burundi no muri Congo. Icyo gikorwa cyakavandirire kikaba cyegeranya abakomedian bakomeye bava mu bihugu bitandukanye muri Afrika ariko kandi hagahabwa akajyo abo mu gihugu baba bariko barakoreramo. Urumva yuko Sengazi we igikorwa ciwe atari cyo kugira ngo yimenyekanishe gusa canke ngo ahakaryo abarundi gusa, nkuko amaze kwitwa umucomedian international, nkuko atumirwa n'abandi bakomedian hanze y'igihugu. Urabona ko nawe agerageza guha akaryo abandi bakomedian bagashobora gukora ibikorwa bimeze neza cyane. Nkakibutsa yuko ariya muri Kigingi sama comedian aho ku Kigingi ariko arahimbaza imyaka 10 igiteramo Kigingi ubwo yemeza yuko cyari cyo giteramo cya mbere aronse abantu benshi inyuma y'ibiteramo yagiye arakora. Kandi nkuko wabibonye kuri message des officiers hari huzuye hakwise haruzura nibaza yuko nkuko twagiye turebona atakindi giteramo kirashobora kuzura mwa kije kibanza nk'icyabereyeho kuri Kigingi sama comedy. Abona yuko no mu comedian nka Mikael Sengazi yagerageje guperforminga neza aho yerekanye ubushobozi bwiwe ndetse aho yanahaye akajya bagaperforminga bari kumwe nuno mukinyi wa comedy ariwe Ismail Gasore cyanke Babalao nawe agezweho mwa kino gihe. Abaregimbwa ashobora kuboneka mu ndirimbo yo gushimira umukama cyangwa yo guhayagiza umukama cyangwa izo benshi bita gospel music. Olege nkuko ariko arumvikana ahagiye hatandukanye, Olege numwe mu bantu ubona yuko basigaye bashira Imana imbere mu bikorwa byabo, agenda aravuga umwanya munini. Yamara ino article yanditswe ku igenekerezo rya gatatu z'uko kwezi nyakwa 11, aho ijambo rye mutwe ryagira ngo Olege mu ndirimbo yo gushimira Imana. Mbega mu ntangamararaho hari handitse gute? Aho uno mumenyesha makuru wacu ari we Yannick yanditse agira ngo kubakurikiranira hafi amakuru dutanga mu minsi iheze twari twababwiye ko bivugwa ko Olege yasubiye muri studio kubandanya ibikorwa, ubona ko ariko ariho yarakironka akajyo. Uwo muririmbyi muri ico kiyago yasabye abafana kumwizera kuko nkuko basanzwe bazi ko atigera abatetereza, ubu kandi ngo azoza atandukanye nuko bari bamumenyereye ko uwo muririmbyi yabwiye keza ko iyo ndirimbo izosohoka imbere yuko umwaka uhera, ariko kandi akabavuga ko iyo ndirimbo izoba itambika kubera ibihe izoba isohokeyemo. Iyo ndirimbo hampande y'gutambika, Olege yavutse ko izoba irimo amashimwe ku Mana kuko yamutabaye. Ntiharamenyekana ko izoba ifise amasanamu nk'uko yabitumenyereje, ariko bikaba bishoboka kuko iyo ndirimbo izofata akanya kuko ukwezi kwa 11 ko kuzoshobora kuyisiga itarasohoka. Hampande y'amakuru yahaye ico kinyamakuru, uwo muririmbyi agize igihe asangiza abamukurikirana ku rubuga rwa Instagram amashusho atandukanye amwerekana ari muri studio. Urabona yuko Olege mu kino gihe ariko arako tere ibiganiro bigiye bitandukanye, aho kandi Olege ashobora kuza nkuko ubona ngaho byanditswe na Yankul afise indirimbo ihayagiza Imana, kuko uwo muririmbyi ugerageje kuraba hari ifoto yakiboneka iboneka aho umumenyesha makuru Santa we yanditse agira ati mbega aba promoter ntimwigeze mubona ino foto katacha mura yigira ko canke aba postinga babandi bakunda kurondera content ino nta content irimo, ngo yaba yakoze amakosa ngo posti zanyu nta wari kuzikira. Urabona ko ari inkuru yanditswe none Yannick mu nyuma hakaza kuboneka ifoto Olege afukamye aho umukozi w'Imana yaramurambitse k'ibiganza, biboneka yuko ashobora kuba yakiriye agakiza, abandi bakagira bati ashobora kuba ari muri tournage ya video. Mbega nawe niko byumvira Olege mu gakiza, Olege mu ndirimbo ya gospel? Iyindi nkuru yacu ni no ndirimbo irikiravugwa cyane hano mu gisagara cya Kigali n'igisagara cya Bujumbura, abona yuko arimo mu ndirimbo irikiravyifatamo neza cyane. Aho ndavuga ngo ino nkuru yanditswe ku igenekerezo rya gatatu, ari jambo rye mutwe ryagira ngo quality ya Double J na Kenny Soul ihagaze neza i Kigali. Aho mu ntangamarara hagira ngo babaye hafi mubabaye hafi yacu bagakurikirana amakuru twagiye dutanga muri no minsi, twari twababwiye ko indirimbo ya Double J na Kenny Soul iheruka gukwiza imiliyoni w'ama views ku rubuga rwa YouTube rw'umuririmbyi Kenny Soul. Ayandi makuru yabonetse nuko iyo ndirimbo ihagaze neza muri no minsi ku mbuga zisanzwe zigurisha umuziki mu gihugu cy'u Rwanda, ku rubuga rwa Boomplay rukoreshwa cyane muri Afrika mu kumviriza umuziki. Iyo ndirimbo iri mu kibanza cya gatandatu mu ndirimbo zarondewe cyane mu gitondo kuri uyu wa kabiri, ariko kandi iyo ndirimbo iri mu kibanza cya 12 mu ndirimbo 50 zakunzwe ku munsi wa mbere. Iyo ndirimbo nyene iri mu kibanza cya 12 nyene mu ndirimbo 100 zakunzwe muri no ndwi twarayiturangije. Iyo ndirimbo ikaba ari indirimbo aba basore uko ari babiri basangiye itari iy'umwe muri bo wenyene. Uno munsi ikaba imaze kurenza ko inshuro 100,000 kuri wa miliyoni twari twababwiye. Ukumva neza yuko iyo ndirimbo ya Kenny Soul na Double J nashoboye kuba indirimbo irondegwa na benshi, indirimbo irabwa cyane, indirimbo iza muri za ndirimbo 50, indirimbo iza muri za ndirimbo 100, indirimbo ifata ibibanza mu ndirimbo zakozwe ko hoshesh canke umuntu yandika izina ry'indirimbo agiye kugirondera. Mbega nawe urumwe mu bantu babandanya bashigikira ino ndirimbo canke urumwe mu bantu babandanya bivuza ubumwe cyangwa collaboration nkuko byamye mu myaka yaheze, mu nyuma bikaza gutituka abantu benshi bakiyumvira ngo umuziki w'Urundi n'u Rwanda wagiyemo politiki, abantu ntibaba bagishigikirana cyangwa bazana amacakubiri muri entertainment, bamwe bakumva ngo umurundi ntiyuvuza umuziki w'u Rwanda cyangwa umunyarwanda ntiyuvuza umuziki w'u Rundi, cyangwa uri muri babandi bivuza impinduka no gushigikirana nkuko twabandanye tubivuga ko u Burundi n'u Rwanda bari bakwiye kurabakara kuri Tanzania ndetse na Kenya, aho ubona yuko ari bihugu byombi bibiri bishigikirana atawidoga ngo mwe muza kurondera visibility wacu cyangwa ugasanga hari article atkiwozanya mu gihe atanyungu bivise yamara ukabona kandi ko n'abatanzania baronka shows haya mu gihugu cya Kenya abakenya bakaronka shows mu gihugu cya Tanzania mbega uburundi n'u Rwanda byo bivyari bikuye kuri abakarona rya ari bihugu bibiri byumva ururimi uwo hijya no hakuno yumva ururimi gwundi aho bona yuko utujambo dutoyi natwo tutoba intambamye dushora kuba ari twitwonyene duhari yamara ino nkuru reka acaba ni nkuru isozera kino kiyago cyacu weekly news ari nkuru zabaye mu ndwi yahera ubona yuko zagenzera cyari ya kurubuga rwa indondi.com akaba ari nkuru zandikwa zivuye ku mbuga ngurukano menyeza baririmbyi canke mu maradio atandukanye canke mu binyamakuru bitandukanye ndetse n'amateleviziyo atandukanye nko kwagiromva inkuru yose nagenda guha source yaho yanditswe ivuye reka genda gushimire nitwa Alan the Real Kigani ni weekly news ndetse ino televiziyo akaba ari indondi tv nakubyuka batarakora subscribe ucubikora imana gutiza mugana amafaranga byose mucubahira.